ushindi hautawahi shindwa. Walilinda agano lako mchana na usiku, hautawahi shindwa. Tena mume wa wajane,